Happy New Year. Ero uru kamano kuom duogo rango video wa ma kawuono. Mano slogan mana tiyo godo 2020-2021. Koro wane 2022. Ta-da! Ero uru kamano. Koro kawuono, adwaro miyou update. Asebedo ka lal, kenda lale wang ngenyu kabisa. Asebedo away from YouTube. Koro di mana 3 months. Koro gimana dwaro temo wachane ni yani. Nitiere seche moko e ngima wa kaka dhano ma nyalo bedo ni nitiere gimoro machandi, kati dhi through something, both personal, family, relationship, tich, gi gik machalo kamago. To dakikaw lepi molil teti moyo ne ji oko, kata dakikaw gigu mag bedroom kitero sitting room, nyalo buogo kata mana wedo, nyalo miyo wedo ringo. Koro social media nyalo gero ng'ato, social media nyalo hinyo ng'ato, lure mana gi kaka itiyo kode. An kaka timoga ni yani, seche maneno ka akale gik moko kata kale tembe moko maneno ka ok dhi miyo abed real to my audience. Ok ahero mondo awuondra ni amor to kamor. Koro seche maneno kamano to akawga mana break matin, arelax, aloso giga in order kaeto aduogo. To kawuono en mana video mar erokamano nikech higa mokalo cha usapota kabisa ma wagone Nyasaye erokamano wakalo mochopo higa ni. En mana ng'uono. Koro ng'uono ni nyaka waduok mana ni Nyasaye erokamano. To higa ni an gi strategy madwaro ni mondo channel ni odongi mondo chop kama koro nyalo kelo omenda ma oritore godo kaka channel. Okay? Nikech the past 1 year nini goal mane an godo ne en mondo achope kiwango ma koro anyalo monetize channel ni gi nyiewo equipments. Nanyiewo kamera, anyiewo tripod stand, anyiewo ring light ma ng'ato nyalo loso godo video. Koro mano e samu. Koro higa ni en mana koro dongo channel gi making connections, giromo gi celebrities, kata mana bedo celebrity nyalo bedo a very good book, a good goal kata a good move. Anyway, channel ni an chunya dwaroga ni mondo akel puonj. At least ka ng'ato biro neno video to oae kata mana gi puonj moro, ok oale ino biro abira neno nyasiayo to odok oa kata gi puonj moko, nikech e ngima ka nitiere gik mane awuon asepuonjora to chunya gombo mondo an bende atimra nade, apuonj jomoko. Koro mano e gima ok anya kata yueyo maber. Mano e gima isu, nikech sani achung' to aketo tienda kama, nikech aparo ni kachung' kama to video dhi ng'ada nus, ting'ena record video ni kenda, koro akete stand to kanya nenra. Koro am just assuming kachung' kama koka nenora maber. Anyway, the next video madwaro timo en video mar Q&A, questions and answers, mondo koro utem ng'eya maber, ung'e gima atimo outside YouTube, gik machalo kamano. Erokamano. Peace.